Izwi ndi zwifhaṱuwo zwa vhahumbulelwa vhane vha vha tshigwada tsha genge ya vhadzi ya vhutshinyi ha u homboka dzigoloi, vhane vha vha vhuponi ha Manguzi fhaḽa KwaZulu-Natal. Henefha ndi hune vhutshinyu ha u hombokiwa dzigoloi dzi tshi wela kha ḽa Mozambique ha anda hone. Mapholisa vhakati na mushumo wa u lwa na vhutshinyuhu ha u hombokiwa dzigoloi dzi tshi wela kha ḽa Mozambique.
Igama lami ngujuda mthethwa, ni representa i-organization elonobugebengu okuthiwa i-USEC. Umu-abbreviator u-USEC imele umhlaba elengana Society Against Crime.
Masipala wa umhlaba uyalingana udevula vundu la KwaZulu-Natal huna adalulwa vukuma nga vhaendela mashango. Vomshali ndi mwa wa vhathu vha wana hafu goloi yavho murahu musi yo hombokiwa nga mavemu, fhedzi vha ri vha nga si kone u tou bvela khagala uri vho i wana murahu nga nḓila dzifhio.
Sesitfoba esibambe basite silale ngezisu base bethathe iintambo zecathulo ngesibopho ngaso base bethathe imoto bathathe isikhiye zemoto khona imoto encane enkulu bathathe ikhiye zombili konde emotweni bayihlehlisa la sesipaki khona ke bayiqondisa ngasendlini.
Vhagudisi vha ngaho sa vho Edmund Zikali na vhone ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha tovholiwa vhukuma nga vhadzi ya vhutshinyi avha.
Ubuhlungu kakhulu ngoba uyabona ukulahlekela, ugcine ungalahlekelwanga imoto kuphela nezinto ezisuke zikhona endlini ziyahamba ziyalahleka ziyathathwa. Yabona nje impilo yami kusukela ngo-2020 kuzobe manje ayikazi fana njengoba yayiyo.
President wa kale wa lino la Afurika Tshipembe vho Jacob Zuma na vhe vha vha tshanḓa tshavho nga tshenetsho tshifhinga vho Cyril Ramaphosa vho no ḓidalela vhupo ha Manguzi musi vho Zuma vha tshi khou kaidza zwiito izwo zwa vhutshinya mukanoni hune ha khou sia vhadzulapo vha tshi khou tshila fhasi ha nyofukhulu.
I assigned several departments to work on the issues that had been raised by the community here and are happy to report back on those of the issues.
Mushumi ava basongo buro odzina vhane vhashuma mukanoni vari mapholisa na vhone vhatutuwedza zwiito izwi zwihulwane.
Mushumo ba mina ngibe victim kuleto kwekoba nesikhathi la igebengu zasifuna ukungibula noma ukungibulala zifikile ekhaya ngalibika udaba emaphoyiseni. Amaphoyisa afika angigada usuku lokuqala. Usuku lwesibili ngase ngithola-ke ukuthi omunye wamaphoyisa noma abanye bamaphoyisa basebenzisana nazo lezi gebengu bezifuna ukungibulala.
Khosi vho Mavhundu Tembe ba ri unga sivhe na mvelaphanḓa u mona na vhupo uho musi wo ambarelwa nga vhutshinyi.
Ikho intuthuko engaba khona uma kusenobugebengu. Yona risk yokuqala leyo okufanele ubhekane nayo ukuthi uyiminimize kanjani ukuze uzokwazi ukuthi abatshali zimali behlale ngokukhulu khululeka.
Mapholisa bone bari bakhophulechedza kha u lwa na vhutshinyi uhu.